Jesu. Amen.
Amen.
Thank you, Lord. Mohammed, le nna ke a tshwana go tse dingwe ga buka taba tsena ke di bolelelwa jale motho a di tisa ga a tledi jwang mamele ankere re tshwara memaphomolo ankere tshwara memaphomolo go utlwe memaphomolo testimony ya ke go utlwe fela ka nnete ke thabile ke thabetse go mmona training center ne ke sa tsebe go ntsa ka training center le nna so re ke go utlwe fela gona o ntsaya jwang ba sa tsebeng tota ke le ba palela ga na qala go tla tshebeletsong kwano go na ko go kgothatsa mamedi go le wena o tsebe gore ntate modimo wa fodisa o se ka nyagama se ka diega o se ka kgathala maatla ga o bona ntho tsa o di dia boetsagana mme
allo
re tele ka me
ke
tabe ba maphomolo
Eh,
I'm daddy. Kimba dama posa, ke thabetse go bona training center. Ke ne ke sa tsebe go ntsotla training center.
I'm
daddy,
ke
ke mantsa pele. Oh, you want
class
me? I'm not daddy, I'm papa. Oh, ya me ke thabile ba ke bona o itsa maisa training center go.
Eh, I'm daddy,
ke ja itsa ma, daddy, ke ke ya bona ke ke ya tsama. Hana iselena go ka nna ka pele. Ke a bo go di ka.
I am a man.
Eh,
hey, and then. Oh, you're going to film me?
I can tell you a hand.
Oh, may I put more kids and two more on that room?
Yeah.
Oh, yeah. Well, I'm not going to repeat the class in Mona. Next time, I'm going to let that class in your training center.
Hey, and then.
Oh, leave my little one fell.
I will talk about it.
Oh, yeah.
Yeah,
and then. Ah, it's going to take a time. You're going to get a fellow group and then after 2 months, lentse le fodile ntse le le hantle
ee ntate matla sa hantle
oo a tshe ga pela ke ya le bua mme ke ya le gapela ka lebitso la mogana Jesu ke ya le bua ntate ka mohau wa hao mogolo ke ya le bua ntate ka tsola le matla ka lebitso la mogana Jesu Kriste amen
amen
thank you right mamedi ke tseo le mme a phomola ona tle a sa bone ho